Hapo alafu next anachukua anakuja na anaifix kwa nyingine hapo anaifix wewe una bucket hapo unangojea pati so unaenda unaifix.